Okay, igama lam ndingu Likhaya Jack. I was born here up in Grahamstown, but in Sala A6, extension 6, 634. Na tenza ispantsula kakhulu no but ngoku yatshintsha lo ndiba okay I have to do ispantsula sodwa cha so ngoku ndenza nezinye dances such as contemporary campus dance ndenza but nethi kakhulu so ndayixuba loo nto leyo ngoku ndayibiza ke igama contemporary Pantsula is always a chill on the energetic dance, ne? He dance the energy too much. And our sense if no good head, no good count, the way in the young in the gag. See, focus too much in your own, so I think, in actual sports, it means too much in your own people. It doesn't, how shy and it is, it doesn't. Most of you in the Uganda are but Tandy because we fast in Yabu, okay, Yabale in Yabu. So, very excited in Abu Baskabas in Yau, Baliga from the Bali. Sikona and Assemzibi, but once it's our Semzibi, no was as bad. So, Puga in Zibi, says so Puga in Zibi. Fooling your loan in Zibi, but Puga in Zibi, so that he'll pressure him. Yau and they will be fast. And now, Snapon is good in that team. Koni group nandiqala ujabe kokuthiwa impintshi Pantsula ndaye ndabona phayana sidibene singamashita sinesitali singafaniyo ewe siyafana ngesipantsula but kwakukho oyi-one apha kuthi wayesophuka ngenyawo i-break dance le sithi i-break dance mos bathi abantu ngamatshoko kwezinye indawo but thina sithi i-break dance thina sithi i-break le uyophuka so kuthiwa uyophuka ehluka kuthi ukhona apha kuthi wayeyibreaka apha kuthi so sambona uba ayoyibreaka apha etopu nalapha enyaweni le nto imove i-footwork yakhe ayimove fast wena simanga like njengeyami inyawo uyabaleka iyashixisha iyabuya iyophuka ngenyawo so saqala saluba okay iyophuka lo apha kuthi yena yi-break footwork yabo mna ndathathwa suba inyawo lam ndibaleka too much kwathiwa wena okay ufast wena that's why ndibekwa phambi kuthiwa ndifast because abantu bafuna ubona like aba bafubona la energy fast so ndayi-fast footwork ke egroupini yam ikhona ke nelinye ihlobo smart li-slowly lona but iclean yona laa footwork ihamba nje kancinci and yonke into yenza slowly naxa ehamba uhamba slow uyabuyisa slowly yona i-slow motion footwork uslowly na but i-clean smang uyayibona into ayenza uba okay uhamba apho aphinde athi ezi stages zinjena sona so kukhe sisifast kukhe sisophukayo bekhe sisislowly esi sislowly I think sona sibonakalisa ezi zi-two zethu uba okay xa ufuna uba inqokonqoko like uba good funeka uqala apho ufunde slowly then uzokwazi ke udivelopha kwezi zi-two then ukwazi ke uzihlanganisa zoyi-three ukwazi uzidibanisa because I think sendikwazi uzidibanisa but angabi like perfect. So now they believe also because singena na kwa ipini dance. So ngase ubekho something is kwazo senza naso. Sibe like sibe well recognized. Bone sibe high man bone. At least singavuya singamapanzulu basina sibona siphumelela lelo hlobo. Sinje ngoku manje ithi sazwa nje okay sisipanzulu yasegazi. Yabathi ngiyasegazi ni dance yasegazi. So which means asikaphumeleli simanga sipha phezulu. Baba isiphapha sibekuswa okay iyaziwa isipantsula naphi na nasestates senziwa estates so singavuya basinobona isipantsula siphumelela kwiindawo ezinjalo kufundiswe kwizindawo ezikude overseas.